Yeah, I, oh, I, it a go be twice as nice.
Each chance, chance, mune wensa.
Twice as nice.
Ya fusha sana ifya kula nda wimbirima.
Tondolo musuma.
Each chance, chance, mune wensa.
Tondolo musuma.
Ya fusha sana ifya kula nda wimbirima.
Tondolo musuma.
Chense chense mune wivensa
tondolo musuma.
Eti tondolo musuma.
Oh why? Yeah I.
Tondolo musuma.
Oh why? Yeah I.
Tondolo musuma.
Musuma.
Lisa kabumba ali. Sana mno chalo Imoli motu la bensa tualava. If you mafie sunga fia fulisha. Ukumona bambi mayo kwa timimwa. Ukumona bambi mayo kwa tifiumwa. Ule iche fia wila ipompa. Ule iche fia wila itukumula. Inamona tinga waikala peto ndolo. Bala kutunga nyatunga izu waoyo. Ukutumana kupisha mopenso. Ukutumana kupisha mopenso.
We chensa, ichi chense, chense, mune wivensa. Musuma.
Ila fusha sana, ifya kulanda, wivirima.
Musuma.
Mama, si osakamba ukabilima iwe nati sozaziba. Sozaziba kutintawi ilibwa. Tawake shibe ukuti siwa mwela. Oh, ukuti wachikata. Tawake shibe ukuti si munobe. Yeah, I, ni best of the best. Ni best of the best. Oh, I. Yeah, I. Kata wawera
chensa ichi chense chense mune wivensa
tondolo musuma
ila fusha sana ifya kulanda wivirima
tondolo musuma
ila mona fulu wabakofiweka italo bantu
tondolo musuma
chensa ichi chense chense mune wivensa
tondolo musuma. Twice as nice.